Siyanamukela kumtapo we-video we-tenant group. Kulesi sikhathi siyonethulela ngokubaluleka kokuba ne-medical aid nokunikeza umqondo wenzuzo ezikhona ezahlukahlukene kumalungu. Zonke lezi zihloko zizoxoxwa kabanzi emavidweni angaphakathi kumtapo wamavidiyo. Ukunakekela kwempilo eNingizimu Afrika kuhlukaniswe ngezingxenye ezimbili. Kunezokuzimela nezomphakathi. Ukubekwa kwabasebenzi abaqeqeshiwe ngezokwelapha, odokotela nabahlengikazi bathandwa kakhulu kwimtholampilo eyizimele makuqhathaniswa nekahulumeni. Futhi kulinganiselwa kumaphesenti ayisikhombisa nesishiyagalolunye kodokotela abaqashwa kwimtholampilo ezimele. Njengoba iNingizimu Afrika inabantu abayizigidi eziyishumi nanhlanu nesine, kodwa bayizigidi eziyisishiyagalombili kuphela abahlanganiswe nokunakekelwa kwempilo kwemtholampilo ezimele. Cishe babe yishumi nesishiyagalombili lwabantu baseNingizimu Afrika baphoqeleka ukuthi basebenzise imtholampilo yomphakathi. Lezi izindleko zokwabiwa kwalezi zikhungo. Ukuze uqinisekise ukuthi wena nomndeni wakho niyakwazi ukuthola ukwelashwa okungcono kakhulu uma kwenzeka nigula noma nilimale. Sekusobala ukuthi imtholampilo ezimele zibalulekile futhi ne-medical aid yindleko eyisidingo njengoba ungalindela ukuthola indinganiso lamazwe asentshonalanga. Kukhona uqaqabe zabezimali ongakhetha kuzona kusukela kwizinhlelo zezibhedlela eziyisekelo. Eziyokuhlanganisa uma kwenzeka ulaliswa esibhedlela. Lezi izinhlelo ezihlanganisa ukulaliswa esibhedlela, ukuthola imithi usuku nosuku, kanye nezinhlelo nezinye izindleko ezingaphandle kwesibhedlela jikelele. Ngaphezu kwalokho, kukhona izihlanganiso ezatholakalayo ezihlanganisa noma zikhokha izindleko ezesibhedlela ezingahlanganiswa noma ezingakhokhwa i-medical aid. Isibonelo, uma izindleko zokuchwepheshe ziphezulu zidlula lezi ezivunyelwa i-medical aid. Kumana nathi ukuze sixoxe ngama-medical aid kanye nezindleko ezihlukahlukene ezakhona. Uma wena noma ilungu lomndeni wakho nigula, akumele nikhathazeke ngemali noma ngokuba nemali. Kunezinhlelo zama-medical aid ezinikeza ingxenye yokonga nokuhlolwa kwempilo, ukubona udokotela nokuthenga imithi. Ukulova emsebenzini kulimaza iNingizimu Afrika, futhi kulinganiselwa kwizigidi sesigidi eziyishumi nesithupha ngonyaka. Ngesilinganiselo esingamaphesenti ayishumi nanhlanu lwabantu bakuleli abasebenzayo, batholakala bengekho emsebenzini ngosuku olulodwa. Lezi izibalo zilimaza amabhizinisi nomnotho weNingizimu Afrika. Futhi lokhu kulimaza bonke abantu baseNingizimu Afrika. Kunesikhathi sokulinda esibhedlela sombuso, abasebenzi bathatha usuku lonke bayovakashela udokotela noma bayothatha imithi. Ukufinyelela osizweni lwezimpilo obuchwepheshe kanye nemithi uma kunesidingo kubalulekile futhi kuqinisekisa ukuthi abasebenzi baphila kahle futhi kuneyithele. Kudingeka ukuthi abaqashi banxuse abasebenzi ukuba babe ne-medical aid. Ngakho-ke, sekuvamile ukuthi abaqashi banikele izinxazululo ze-medical aid kubasebenzi. I-Tenant Life Benefits ihlobane noma isebenzisana nezikimu zokwelapha eziyishumi nanye futhi bayakwazi ukunikeza inqathaniso ngokugcwele kanye nezinxazululo kwiklayenti nganye. Siyabonga isikhathi sakho sokubukela le video. Ukuze ufunde kabanzi nezikimu ze-medical aid nokuqhathaniswa, sicela uxhumane noyedwa wabaxhumanisi bethu. Ungasilandela ku-Facebook, LinkedIn noma kwi-Twitter @TenantLifeBenefits. Sinakekela ikusasa namhlanje.